Shisha, we Burundi kati we.
Stella, oh, this is a trend.
Udunganya wawe.
Burundi kazi aguruka competition.
MHC Season 1.
Promoting women and their activities. Iwacu Vision Company.
Ishusho nyayo gushigikira no guteza imbere umuziki.
Bra, bravo, tunamo.
www.iwajvision.net
MHC
Season 1
MHC
Season 1
MHC
Season 1
www.iwajvision.net
Burundi kazi haguruka
igice mbere ibihumbi 2024
www.iwajvision.net
muduhe amajwi yanyu murakoze.
We Burundi kati we.
Stand up, oh, this is a trend.
Udunganya wawe.
Burundi kazi aguruka competition.
MHC Season 1.
Promoting women and their activities. Iwacu Vision Company.
Ishusho nyayo gushigikira no guteza imbere umuziki.
Bra, bravo, tunamo.
www.iwajvision.net
Iwacu Vision Company.
Ishusho nyayo gushigikira no guteza imbere umuziki.